sibethe ngoku emagxeni ewe umkhulu uThixo nowakho uThixo mkhulu khangela sibethe emagxeni ngoba uyihambile ewe nokufika kule ndawo ufika kuyo unamanxeba ewe mntu kwethu nabazizixhala angekaphile amanxeba kodwa ngithi kuwe uyihambile le ndlela ewe mntu kwethu kunjalo sayihamba sonke sayihamba yonke sawugqiba sangena kulaa ntlangu imnyama eyoyikekayo amphulaphuli kunjalo le ntlango iphelisa ithemba idala okokuba kunciphe ukholo yenze okokuba umthandabuze uThixo kuphela amandla omthandazo yila ntlango emnyama eyoyikekayo kubani ke ongadlulanga kuyo awumphulaphuli sidlulile kulaa ntlango enenyembezi ezinye zezegazi sidlulile kulaa ntlango eqaqambisa intliziyo phelelisa nobuthongo ezenzulwini zobusuku kodwa sidlulile kuloo ntlango yokuphelelwa ngumsebenzi sidlulile kuloo ntlango mphulaphuli welizwe FM yokuziva udelelekile ngezinto ngezinto ukuphelelwa sisidima kuloo nyaka sidlulile ewethu sidlulile kulo ntlango emnyama neyoyikekayo okwangoku sizokuthi noba bekwenzeke ntoni na njani na mkhulu uThixo esikumeleyo ngoku kukuthi kuwe uThixo mkhulu yena.